Inore nihejeje gusohoka nibaza mwese mwayiravye abatarayiraba no batumira kugenda muyirabe hama mumanze kwanza munumvirize ivyo ngoma ndai commente ko kugira ngo tubandanye tugirageza kuraba duti mega udukosa canke ukwihenda vyo babiri he mugani senlo jewe sico kimwe na wewe canke nande kuko umwe wese bamuzaniye yandika sinema umwe wese afise uko yo yandika bitandukanye nundi rero jewe hari ibintu nabonye ngaha muri sinema ndavuga ati ibi bintu ndabona yuko noza gatonya tukabiyaga ko gatonya je namwebwe nubwo namamvuga ati iki kintu twakibonye muri filme ntore nindi none ko tudosubira kukibona cyane nkuko kwa Maele murabona ko Maele yaje aravuga ati ngo amugabo mukuru wanje ngo ibi byo uwo mugore wawe ufise nta byara Maele ntitwasubiye kumubona harundi mukinyi wakinishije amuha amafaranga ati ngo gende nondere unabiraho kantora aba nawe ntiturasubira kumubona rero uno munsi ico ngo magukangurira ko ni kuri scene nyene ya mbere ubuheruka murabizi byo nari navuze ukuntu Kadoha Vele yaje kugira ngo aroge urya mwana wa Kantore Kadoha Vele yaraje kugira ngo niketi yaraje kugira ngo aroge umwana wa Kantore niho igice cya giheruka cahereye uno munsi niho igikurikira niho catanguriye ariko rero Kantore agira ahe urya muti ajya mata umwana mwabonye ko Sabasi yaciye yinjira aho nyine ashitse acabwira Kadoha Vele ati ngo message nakurungikiye ngo wayibonye canke no kuyirengagiza rero iyo message ni iyi niyo ngomba tugarukeko ni video yari yamurungikiye Samas bivugize ngo yarungikiye video nde Keti video yakurya kuntu Keti yahagurutse agenda gushira ishano kuri rya bibero y'umwana rya mata y'umwana acaja gushira ku ishano ikibazo rekiraha sikindi mbega none iyo video Sabasi yayifashe gute yayifatiye hehe kukijya nzu ni nonyanzu kuko biri kose reka twizere yuko bazotwereka ukuntu yafashe iyo video peut-être reka tuvyizere yuko dushobora kuzobibona après mugabo naho nyine je nta kizere ndafitiye kuko nubuheruka narabivuze bijya bya Maele ndavuga n'ibihe byinshi nagiye ndavuga mu bice byagiye biratangura murabona yuko atasuite nta suite yavyo twigeze tubona niyi video kukuno Sabasi yayifashe sinibaza ko hariho suite yuko bayifashe izo ni systeme zo muri film abenshi ariho film hari ukuntu bategura film ibintu bimwe bimwe ntumenya ati bije bizana naha bije bivaye mugabo nubwo benshi barababishyira mu mafilm ariko ni kosa kuko muri film ubukene kwerekana source ya buri kintu iki kintu hariho nibindi werekana uko byaheze edaire muri filme buri kintu kiba gikeneye intango ni iherezo kugira umuntu atahura ati iki kintu cyaheze tumenye ko cyavuye Maele n'ubu turacamurindire muri filme ntituzi ko yavuyemo ntituzi ko akiri ni nka karorero nk'ubu unye ujya mukobwa yagiye gutwara Keti ku mupfumu kwa Banderas tutosubira kumubona murumva yuko yubareshe ko hoba donc hoba habuze ikintu kuba habuze ikintu kabisa ko kujya mukobwa yahereye za mpanuro ziwe yahura hanura Keti ntizizo mugirira ingaruka mbi ibintu nk'ivyo wonye umuntu aguma acaguma agira gute acaguma avyiyumvira rero iyindi erereje namye na nibaza bama bavuga bati umuntu yari yishano bamuha amata amata ari mu bintu bifasha gukiza ishano none urya muti ko bagiye kubishira nyine mu mata vipi hali mega ijya shano nubwo uje mwana yari kwinywa kayinywa na mata yari kugira ikikoze ko numva amata sometime ahora akiza ibintu byishano bon ivyo reka tuvyihoze reka tuce tujare muri scene ikurikira nayo nyine hari akantu nabonye mvuga ati aka kantu ko biri kose je ndashobora kugira ikintu ndagakomanta ko ni hamwe Keti avuye kwa Kantore yashitse muhira uwo mwanya nyine cyo tubona Sabasi nawe arinjiye yinjiye yinjiranye isakoshi et pourtant que kwa Kantore ya sakoshi Sabasi nawe yarafise rero tugacha twibaza duti peut-être iyi sakoshi bayishizemo kugira ngo biboneke yuko Keti yaje kumwakira Sabasi Sabasi ara icyo rero ni kimwe baza kubona after bariko barashutinga bakavuga ati hey ya masanamu hariya anyu kwa Kantore twaramaze kuyafata hari hakeneho ishakoshi yari kuba afite isakoshi ntacyo reka tupfe kwishyiramo ubu hari muri iyi scene hari igihe abantu batazobitahura batazobikurikirana bamune yuko hari atasakoshi yari afise ibintu nk'ivyo muga all in all film ni nziza film ni nziza muwandanye muyikurikirana rero igihe sakoshi nitwabonye iyo yajiva ikindi nacyo je nibaza yuko bari kugira byari kumacingana cyane byari kuryoha cyane keti nitwari kumubona yamaze guhindura impunzu twari kumubona cyambaye za mpunzu nyene yavana he kwa kanore yashitse muhira yatejwe n'ivyumviro byinshi biboneka yuko yarafise ivyumviro byinshi ubwo byinshi kuburyo yibagiye no kuja gukura impunzu mugatage twamubonye ari mu yindi mpunzu sabasa araza afise isakoshi yari yatarafise urumva ni ibintu nk'ivyo murumva yuko aho hantu tulibaza yuko mu bakinyi ba sinema ubwo umuntu muzoza murakosora uko buri kose tubone ikintu iyo cyatanguriye tubone niyo cyagiye guhera ikindi naco iyi filme sinzi uko mwabiravye nta majambo menshi arimo kugera rero no kudusondeka twebwe abafana b'ivyo bikorwa kuko umwanya muremure mu wamwibereye calme ni muziki gusa nubwo imiziki ibiryosha filme mugabo n'amajambo kamemi tuba tuyakeneye kuko umwanya muremure ni vyiyumviro umubabaro wa ntuzenye wa Keti aguma yiyumvira ibintu byinshi nta majambo menshi vraiment arimo ariko rero gatonya harimo impano rikomeye cyane muri bijya muri rya sinema cyane kuri Keti nibwo bavuga bati wirukira ugusiga ugasiga ugusanga hajya Keti yariko yiruka arondera amahoro mugabo yariko yiruka yarondera ukutariko ahubwo byatuma acahura n'izi acabura amahoro kurusha uko yarayabuze ikindi naco murabona ko filme yaheze kantora bajije ati ndagufasha iki mabuje ariko abanza Keti hajya bivuze ngo jewe niko ndagerageza kuraba kuko murabona ko batunyegeje ibyo Sabasi yabwiye yabwiye Keti biboneka yuko hajya kantore uko biri kose agiye kuva muri iryanzu aho dusha tugaruka muri ya intore mbi mpora ndababwira ya filme yiwanje bisanzwe bigomba kumera cyo kimwe niyi abakinyi nibajya nyene murayizi ku bantu mutara gukurikirana irya filme ni mugije kuri YouTube channel yitwa intore mbi murumva yuko no kwitiranwa bigomba kwitiranwa abakinyi nabo nyene aba bari mu ntore ntindi nibo on fait ni nama histoire akagomba gusa kuko hari anye murabizi ko kantore yaciye agaruka kuba kwa Sabasi ndetse baca baranakundana na Sabasi amubera umugore ivyatumye Keti yaguma babara cyane mu ntore mbi muwa n'umutakurikirana intore mbi muragenda mu yikurikirana rero ngahandi ko ndaraba ndabona yuko ariyo biriko biraja biraboneka yuko kantore bagiye kumusaba ko yoguma ngaho muri iyo nzu all in all reka nababwire ti respect turindire filme igice kizokurikira intore n'indi ni nziza kame ni filme iri kiraduga cyane uno munsi yaduze iyi uno munsi yaduze kurushize bare bamaze gusohora kuko mu isaha imwe yari igeze ku 10,000 z'amaviews rero murumva yuko iri kuraduga neza cyane ni iterambere muri mwirerezi zo mu Burundi hamwe nyuma ya kamera ni 3 pieds asanzwe afite amaguru atatu yari kuvuka ari hasa ku bantu mutabikurikiranye ubwa mbere narabisiguye yari kuvuka ari hasa mugabo bari muri fecondation meni fecondation hajya nuko muri fecondation niko bavyita nima ntibagiye hamwe umwana bari ko ari irema aca yinjirana ni hasa ryiwe riri hasa rya 3 pieds ihasa ryiwe ukuguru kwasigaye hanze niyo mpamvu tumwita 3 pieds kuba afise amaguru atatu afise akaguru gatonya kuri uyo yakaringa anye munda mugabo ku bantu bama baza kumusaba ngo bakarabe yama arihisha amafaranga 10,000 agaca gukurirayo akakwereka ka kaguru kagira gatatu na kaguru gatonya hamwe n'ikirenge ucubibona munda ahubwo je nusaba yuko abantu bajejwe gutwara ibikoko muri Mise Viva hariho umuntu ngaha mutwe muri Mise Viva mworo amafaranga menshi cyane boza baraza no kumureba no kuri Samir respect to rap nyuma kamera ciao ciao.